It's time for the moment you've been waiting for. Da 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 da. Preparing the Krabby Patty!
We need your help!
Junior class is asking for you to donate clean and non-crushed tents.
We're also asking you to donate newspapers. Drop them off to room 615.
Have a go-ferific day!